uThemba nabafo wabo benzela uanti usuku lakhe lokuzalwa ehlanganisa 60 years so sibonga kakhulu bafethu lolu suku la namhlanje. Let us enjoy and be happy.
Siyamthanda kakhulu. Ahlale sithanda nje besithanda.
Sometimes ingane uzikhulise, uyikhulise zincane, ungazi ukuthi ngelinye ilanga ziyo-turn success.
Ubaba wekhaya kwakumfana esasifunda naye, uyangazi ngiyabazi. Asike sidobhane esipinini naye, athi awungilase nge-half cent. Uyabona ke kwakumngani esike singacabanga ukuthi okabo umkhwenyana wakithi.
Ngijabulile kakhulu angalothi ngiphayele ngithini, ngike ngathuba nje ukuthi hawu kahleli. Kan manje sekusirias kangaka.
Ngithi phambili bantwana badadewethu nomsebenzi yenu emihle. Ngiyabonga kakhulu.